takutotyira kunyangwe nevana kuzvikoro kumacrash kwavari kuenda because hatisi kuziya kuti chirwere ichi chiri kubva papi.